looking at trouble, baby. I wanna find you.
Sing fata fata, sing genda hirya nino muri baba besto. Wewe urankwije nk'ikirenge n'ikirato, nakwihaje wese hatagiye mwagahato. Wewe urabarenze kandi uranahenze, kuba naragukunze oya sinihenze. Wandutiye zahabu ndutira na korta, ubwiza nati here butava ku mavuta. Urumwe ku mubumbe, urumwe ku ikarata, nzo gusigasira kandi nzo gufata nk'amata. Zitandukanya nabipfuza ko ndaguta, jewe nawe tibanira karamata. Bebe Fibanira Karamata,
Bebe, Bebe, Jolie, Jolie, Uwanje, 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 Bebe, Bebe.
Gatumba niwe bukwiriye gusasa icanje cyumva akwibagiza bose baguteye ndimba mubona bonye bose niwe kibasumba sishaka kubona marira yawe atemba abatugwanya bose burya barahumba.
Yeah.